Khulu kutu laduma lendlula ungwane phansi kwamhlabelengana bakwethu ikatele eminyama. Ngiyabingelela ihlobo zami, ngiyathemba ukuthi niyaphila, ngiyathemba ukuthi niyaphila bomanqadi yabhuza sembelebeleni. Bonhliziyo emhlophe ehlanza inhliziyo zamanye amadoda. Kusase uyena ungwane bakwethu, ngiyabingelela kakhulu, ngibingelela igoli bakwethu, abantu abayikhandlayo basegoli abasuke beza la ekhaya. Ngiyanibingelela egoli, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Ngibuye ngiyobingelela impumalanga yonke bakwethu. Phansi kwandebele ngiyabingelela nonke ihlobo zabo, ngiyathemba ukuthi niyaphila. KoLimpompo ngiyanibingelela, ngihambe ngiyobingelela ko-East London, ngihambe ngiyobingelela ko-Cape Town, ko-Eastern Cape bakwethu, la kufinyelela khona liphimbo bakwethu. Ngiyathemba ukuthi abantu baphile eThekwini. Ngiyabingelela ihlobo zami nonke ninihambe nize nifikela ekhaya. Ngiyanibingelela namhlanje nabanye abafisayo ukuza kimi ekhaya bakwethu. Ngithi njengendlulisa ukubingelela ihlobo zami. Ngiyathemba ukuthi abantu baphila, ngiyathemba ukuthi abantu bavukile. Sesingeneleke kubusika bakwethu, izinto ziyenzeka. Uma kuthi uhlele ukuza la ekhaya, awukuvuke, vuke ekuseni kusakhanya bakwethu, ukwazi ukuphuthuma uze kimi. Ungaze kushona ilanga, ungaze kumosheke izinto zakho. Sukuma, ungaze ubone umshado wakho ushona phansi, ucula nomkhumbi, kanti wena uyayibona inkinga ukuthi seyisondele eduze. Sukumela izinto zakho, sukumela abantu bakho, sukumela amabhizinisi akho. Ngizobingela nje bakwethu kuphela, ungwane ngila phansi kwamhlabelengana. Nazi inamba screen bakwethu, 073-646-9487, 073-646-9487. Iya WhatsApp leyo number bakwethu, kanti futhi iyatholakala futhi nangocingo. Gijima futhi sinelani number 073-210-2319, 073-210-2319. Iyafoneleka leyo number bakwethu, kanti mawuno Vodacom 072-0399-310, 072-0399-310. Ungwane ngilayo kwamhlabelengana. Imbila yasolomisela ngokulayezela, musa ukulinda, uyahamba leyo mkhwenyana. Njengoba nixabala kanjena nje, uyahamba lelo bhizinisi lakho. Njengoba ulibona ukuthi liyacwila, lizogcina livaliwe. Ulindeni ungwane ngilayiphansi kwamhlabelengana. Amen.